nasifisa ukusho nje ukuthi usuku lanamhlanje sisuke sifuna ukuthi emva kokuzikhandla unyaka wonke ngaphambilini wawuthi mawukhulisa ingane ube nethemba ukuthi ziyogada zikulondoloze kodwa abazali bethu banejoko ukuthi bafike bazikhulisa ingane ezinye zigcine zingakwazi ukuzondla zona baqhubeke bondle abazukulu so siyafisa ukuthi sihlanganyele nani nalabo kade bezongabi nokhisimusi ukuthi akufanele kunomakhelwane ongaba nempuphu amasakabo 3 akwazi ukuthi adle yedwa kukhona umakhelwane ongenalutho sithi lo makhelwane ongenalutho naye akadle angabonakali ngebala angahluki bekhona abanye abantu
It's such a delicacy for us. These people made us strong. These people made us this what we are today. Labantu ibona kade behlanganyele ukuthi babone ukuthi silala sidlile, siyakwazi ukufunda ezikoleni, bakwazi ukuthi bazana nabazali bethu. So siyajabula kakhulu ukuthi sikwazile ukuhlanganyela nabo. Njengoba bezwe nabo ukuthi emotional kangakanani udaba la kwa 19 nendaba yomfamily ka Duma besikhulisa benza sokho.
Udaba lenkolo ke lungene kanjalo sithandana sazisana ukhisimusi ke thina sikhule baba umthiyane la ubuqala nje ekseni ekhaya amaqedwe ugeze nihlangane nonke niinsizwa sibheke ukuthi siyodla kabani ukhisimusi nihambe ningena emzini womuntu anokhe ngishukunoka nithi sesizodla lo mpahla ukhisimbuzi aphaka amaplate amakhulu engathi awase rank ukuthi hayi bo ngisazohamba the whole day kwani ngangishaye ngento encane kuphakwe kudliwe kudliwe inyama nokuthi nibuye ekhaya ntambama angisenaso ngisho isizungu sokudla ukhisimusi usuyayibona ukuthi loo nto beyenziwe ngamabomu ukukhava thina esasisuke singenalutho ukuthi singabonakali wonke umuntu alale edlile